pasio hoy. Ebi amu nimbio.
Akanga kanga kame mabele.
Thank you.